Akasuba Kandi niweee Umweshi wandi niweee Aya emashiwi Ayo walenjeba Aya emashiwi Ayo walenjeba Umwela wandi niweee Teti mpeme wabula iweee Aya emashiwi Ayo walenjeba Aya emashiwi Ayo walenjeba Nomba lelo Waya kwisa Mufiloto fyandi Walilubfye Nangu abafyashi bobee Bale papafye Ifintu wanchita iweee Abafya musebanya Niweehaa Intanda yandi niwee Kalubala la kandi niwee Aya emashiwi Ayo walenjeba Aya emashiwi Ayo walenjeba Nomba lelo Waya kwisa Ifintu walenjeba Fyandi nichapa mandashi Yalenji nishakuse Ukatita mwali kamo Niwee Oh,